Ingoni likaMadlisa wengane zakwethu lithembisa isingi track kulonyaka. Kugcine kungene abaculi ababili engomeni yokuhlukanisa unyaka laphana kwi-top 10 wengane zakwethu. Ngibingelele kuphi nakuphi love nyaka khona le channel ethi yunqaphambili umkhanya kude TV. Bafowethu iy'nkulu iy'ndaba laphana wengane zakwethu. Umculi kaMaskandi Ingoni likaMadlisa laphana wengane zakwethu lithembisa isingi track kulonyaka laphana wengane zakwethu. Kanti masihlabela phambili sibheka olunye udaba. Abaculi ababili abangenile engomeni yonyaka laphana wengane zakwethu. Kungene uSikweletu bangena ithwasa lekhansela. Khumbula ukuthi baningi abaculi kade bayithumela iy'ngoma laphana wey'ngane zakwethu abagqimeke iy'ngozi engeqiwantwala laphana abagcine bangakwazanga ukuthi bangene bonke laphana kwi-top 10. Iy'ngoma zikamaskandi ey'khona kwi-top 10 zimbili laphana wey'ngane zakwethu. Mna ngiyafisa ukwazi ukuthi wena ngabe kuthi niwakuphawula. Ake sidibane laphana kwi-comment section ngizwe ukuthi wena ngabe kuthi niwakuphawula. Uma umusha ngiyacela ukuthi wenze okulungile, ucinezele subscribe, ucinezele nebhele ukuze uzothola ama-notification njalo uma siposte i-video.
Angile mine pak, chula lamfazo, uye kwa.